ebube na-echere ọbịbịa gị. Bịa ngwa ngwa, anyị na-ele anya onye ebube, anyị na-ele anya onye ebube, anyị na-ele anya onye ebube, onye nkasi obi m. Anyị na-ele anya onye ebube, anyị na-ele anya onye ebube, anyị na-ele anya onye ebube, ọ ga-abịa ọzọ. Mgbe ọ ga-abịa ịkpọrọ m laa, anyị ga-ezukọ n'ebube. Anyị na-ele anya onye ebube, ọ ga-abịa ọzọ. Glory! Iso na-ele anya onye ebube, iso na-ele anya onye ebube, iso na-ele anya onye ebube, ọ ga-abịa ọzọ. Anamela anya onye ebube, anamela anya onye ebube, ọ gara idoziri m ụlọ, ọ ga-abịa ọzọ. Amen. Mgbe ọ ga-abịa ịkpọrọ m ụlọ, anyị ga-laa n'ụlọ ebube. Anamela anya onye ebube, ọ na-abịa ọzọ. Anyị na-ele anya onye ebube, iso na-ele anya onye ebube, ị na-akwele anya onye ebube, onye nkasi obi m. Glory! Iso na-ele anya onye ebube, anyị na-ele anya onye ebube, anyị na-ele anya onye ebube, ọ ga-abịa ọzọ.
Onye na-abịa ọzọ, aha ya bụ Jesus. Anamela anya onye ebube, na-abịa ịkpọrọ m laa. O kwere anyị nkwa na ya
ka ahụrụ bụ ndị na-ele anya ya. Isi Anyike, ihi na ọbịbịa ya, ọ na-abịa.
Ị na-ele anya onye ebube, anyị na-ele anya onye ebube, anyị na-ele anya onye ebube, onye nkasi obi m. Amen. Ị ga-akwele anya onye ebube, eso m na-ele anya onye ebube, anyị na-ele anya onye ebube, ọ ga-abịa ọzọ. Mgbe ọ ga-abịa ịkpọrọ anyị laa, ọṅụ ga-eju n'eluigwe. Anyị na-ele anya onye ebube, onye nkasi obi ya. Ị na-akwele anya onye ebube, eso m na-ele anya onye ebube, ị na-akwele anya onye ebube, ọ ga-abịa ọzọ. Ị na-akwele anya onye ebube, anyị na-ele anya onye ebube, eso m na-ele anya onye ebube, ọ dị m ọ dị n'obi m. Anamela anya onye ebube, anamela anya onye ebube, anamela anya onye ebube, onye ngụgụ obi.
Anyị na-ele anya onye ebube, ọ na-abịa ọzọ.
Ọ na-abịa ọzọ. Anyị na-ele anya onye ebube, anyị na-ele anya onye ebube, anyị na-ele anya onye ebube, ọ na-abịa ọzọ. Amen. Ụmụ na-ele anya onye ebube, ụmụ na-ele anya onye ebube, ụmụ na-ele anya onye ebube, onye nkasi obi ya. Mere mebere, mere mebere, anụrụ m niile agafe. Jesus, mere mebere, mere mebere, nwa David, mere mebere, anụrụ m niile agafe. Jesus, mere mebere, mere mebere, nwa David, mere mebere, anụrụ m niile agafe. Jesus, mere mebere, David, mene me berele. Anoro mnina gafe. Jesus, mene me bere. Mene me bere. Mwa David, mene me berele. Anoro mnina gafe. Nina gafe, mwe choka metono nuwegaka, mana igwe mada dige kwemo, anorom nina gafe. Atotumbe mno nina gafe, mwe choka metono nuwegaka, mana igwe mada dige kwemo, anorom nina gafe. Jesus, mere mebere, mere mebere, mwa David, mere meberele, anorom nina gafe. Jesus, mere me bere, mere me bere, mwa David, mere me bere mo, anorom nina gafe. Mejimo kukwe na poko haki Igage kwe kihere we mekwa moza Mere mebere Anorom nina gafe Onye we mejimo kukwe na poko haki Igage kwe kihere we mekwa moza Mere mebere Anorom nina gafe Onye we mejimo kukwe na poko haki Igage kwe kihere we mekwa moza Mere mebere Anorom nina gafe Jesus, mere me bere, mere me bere, mwa David, mere me berele, anorom nina gafe. Jesus, mere me bere, mere me bere, mwa David, mere me bere wo, anorom nina gafe. Mere me bere Nihi nina gafe Jesus mere me bere Mere me bere Mwa David Mere me bere le Anorom nina gafe Atotumbe mno nina gafe Mwe choka metono nuwe gata Mana igwe mada dige kwemo Anorom nina gafe Atotumbe mno nina gafe Mwe choka metono nuwe gaka Mana igwe mada dige kwemo Anorom nina gafe Wenye we mejimo kukwe na pokwa haki Igage kwe kihere we mekwa moza Mere mebere Anorom nina gafe Wenye we mejimo kukwe na pokwa haki Igage kwe kihere we mekwa moza Mere mebere Anorom nina gafe Jesus mere me bere Mere me bere Mwa David Mere me bere le Anorom nina gafe Jesus mere me bere Mere me bere Mwa David Mere me bere wo Anorom nina gafe
N'oge kem, aha Jehovah gagada Abogi n'obo, kankume getoja N'oge kem, aha Jehovah gagada Ato Mbem na kwepu, aha Jehovah gagada Mbem ne yura, aha Jehovah gagada Abogi n'obo, kankume getoja
kume getoja Noge kem aha jihova gagada Noge kem aha jihova gagada Na kwegum aha jihova gagada n'ime ndum Abogi n'ogwam kanku mege toja Noge kem aha jihova gagada Bwem debebere aha jihova gagada Bwem na ganuzo aha jihova gagada Abogi n'ogwam kanku mege toja Ewo, no geke, aha jihova gagada
Noge mo, aha jihova gagada Obo noge mo, aha jihova gagako nomo Asi nomo, apuri nyege kele Chineke mo, no geke mo, aha jihova gagada
No geke mo Aha jihova gagada
Ogada nonumo
Bem na ganuzo Aha jihova gagada
Oganejumo nonumo
Abogi nobam Takume getoja Nogekem Aha jihova gagada Ato Bem nefenelu Aha jihova gagada Bem nerini Aha jihova gagada Abogi nobam Kankume getoja Noge kem Aha jihova gagada Noge kem aha jihova gagada Noge kem aha jihova gagada Abogi nobo kankume getoja Noge kem aha jihova gagada Oh yes Bwem na kwebu aha jihova gagada Bwem nelanya aha jihova gagada Abogi nobam, kankume getoja Noge kem, aha jihova gagada Imara ma chineke idio mimi idie bube adigo nye dikagi chai onye mara mpam nile idige kwa kinyere mem aboya mele mjisina imara ma chineke idie bube nebe mno idio mimi adigo nye dikagi Onye mara mpam nile Idige kwa kinyere mem Abo ya mere mjisina Imara ma Imarama, idie bube, idie mimi, adigo nye dikagineba Onye marampa mnile, idie kweka jomono, aboya mere mjisina Imarama, glory,
ebube idi omimi imara mata odiho onye yiri gi noboda onye mara pam nile idi ekwa ka jomonu aboya mere ndisina imara ma imara ma Jimmy Marama, Jimmy Debube, Jimmy Diokono, Adihonye Irigi, Onye Marambam Nile, Igale Kweka Jomono, Aboya Mere Mjisina, Imarama Lugoda. Jimmy Marama, Jimmy Debube, Jimmy Diokono, Adihonye Irigi Noboda. Onye marambam nile igale kweka jomonu aboya mere mjisina imarama onye mbabara nime ya mune junulo mna iweliri gakelu imara mpani nile igale kweka niki hile mae nono dwa Atu anu kwa waga diku mwuchine kenili marampa Hana achila raga kelu Epo kona kihine menga nampa Amen Chimi marama o Asimi diebube Idiokono Odiho nye irigi inoboda Akwa gima rambam nile Igale kweka jomono Aboya mere mjisina Imarama Imarama o Idebube Idiokono Odiho nye irigi Onye marambam nile Igale kweki nyere mem Aboya mere mjisina Imarama Jehova bonye nazum de katuro Adivi e koro moli Asina meje ije Nanda buru go ninyo wo Agama tuwe gozo Jehova bonye nazum de katuro Adivi e koro moli Asina meje ije nanda buru go ninyo wo Agama tuwe gozo Inachumo watu zilam Inebu mebu ebu zilam Ebe mwere Jesus onyisi aga Agama tuwe gozo Inachumo watu zilam Inebu mebu ebu zilam Ebe mwere Jesus onyisi aga Agama tuwe gozo Anyaga tuwe gozo Agama tuwe gozo Ebe mwere Jesus onyisi aga Agama tuwe gozo Agagi ma tuwe gozo Ebe mwere Jesus onyisi aga Agama tuwe gozo Jehova bonye na zumbi katoro Adigi ye koro moli Asina meje gije nanda guru go ninyongo
agama tu ebozo Jehova bonye na zundi katoro Adigiye koro moli Asina meje ije nanda guru bonye nyongu Agama tu ebozo Ina chumo achuzilam Ina pama sirapazilam Ebe uwele Jesus onyisiaga Agama tuwe gwaza Inele manyele zinam Ina humira huzinam Ebe uwele Jesus onyisiaga Agama tuwe gwaza Anyagara tuwe gwaza Agama tuwe gwaza Ebe uwele Jesus onyisiaga Agama tuwe gwaza Anyagara tuwe gwaza Agama tuwe gwaza Ebe uwele Jesus onyisiaga Agama tuwe gwaza Inebubo ebu zilam Inakuma sirako zilam Ebe uwele Jesus onyisiaga Agama tuwe gwaza Inachumo achuzilam Inebume buwebuzilam Ebe uwele Jesus onyisiaga Agama tuwe gwaza Anyagara tuwe gwaza Agama tuwe gwaza Ebe uwele Jesus onyisiaga Agama tuwe gwaza Anyagara tuwe gwaza ta Agama tuwe gwaza Ebe uwele Jesus onyisiaga Agama tuwe gwaza Webatanu, otuza nuzo hiri Webatanu, otuza nuzo hiri Onyavu na kuru ya Anuze ligwege mere ya Onye kuru ya, kuru ya, okuru ya Onye kuru ya, kuru ya, okuru ya Webatanu, otuza nuzo hiri Webatanu, otuza nuzo hiri Onyavu na kuru ya Anuze ligwe kemere ya Onye kuru ya, kuru ya, okuru ya Chai. Onye kuru ya, kuru ya, okuru ya Eri kwana nkebi bien ke chineke webata ya ni onye obuna kwuru ya aga mere ya uzo webata no otuzo nuzo hiri webata no otuzo nuzo hiri onye obuna kwuru ya o aleze ligwe gemere ya onye kwuru ya kwuru ya okwuru ya Onye kuru ya, kuru ya, okuru ya Webatanu, otuza nuzo hiri Webatanu, otuza nuzo hiri Onye obuna kuru ya, anuze ligwe gemere ya Onye kuru ya, kuru ya, okuru ya Onye kuru ya, kuru ya, okuru ya Chineke gemegere ge uzo ngozi
ike na anụ ebu a erikwa na nke Chineke o bịa nye ya a ga-emeghere gị ụzọ ọrịa agaghị abata n'ezinụlọ gị ihe ripịa agaghị dị n'ezinụlọ gị webata ya elena anya na o buru ibu bịa nye Chineke nke ruru ya ọ ga-adịrị gị n'ezinụlọ gị mma amen webata ndụ otu ụzọ n'ụzọ gị webata ndụ otu ụzọ n'ụzọ gị onye ọbụla kwụrụ ya ọnụzọ eluigwe ga-emeghere ya onye kwụrụ ya kwụrụ ya ọ kwụrụ ya ewo onye kwụrụ ya kwụrụ ya ọ kwụrụ ya webata ndụ otu ụzọ n'ụzọ gị nnamdi webata ndụ otu ụzọ n'ụzọ gị n'ụlọ onye ọbụla kwụrụ ya ọnụzọ eluigwe ga-emeghere ya onye kwụrụ ya kwụrụ ya ọ kwụrụ ya ewo onye kwụrụ ya kwụrụ ya ọ kwụrụ ya webata ndụ otu ụzọ n'ụzọ gị webata ndụ otu ụzọ n'ụzọ gị onye ọbụla kwụrụ ya wụọ ọnụzọ eluigwe ga-emeghere ya onye kwụrụ ya kwụrụ ya ọ kwụrụ ya onye kwụrụ ya kwụrụ ya ọ kwụrụ ya onye ọbụla kwụrụ ya ọnụzọ eluigwe ga-emeghere ya onye kwụrụ ya kwụrụ ya ọ kwụrụ ya ọnwụkwe onye kwụrụ ya kwụrụ ya ọ kwụrụ ya ịnụla onye kwụrụ ya kwụrụ ya ọ kwụrụ ya onye kwụrụ ya
Chukwu ke zopuru danelo lulo odum Zopu mbokoro vya atonime oku
Panye papa nduni le nede boku ya Uchine keke mnefe
Chukwu ke zopuru danelo lulo odum Zopu mbokoro vya atonime oku
Panye papa nduni le nede boku
Uchine keke mnefe
Odika, odita, odika, odita
Kembendu ferendi ya osimiri
Agama bumwaya, nanoni mokuya
Chukunko nyole bube
Kembendu ferendia osimiri
Agama bomwaya Nanoni mokuya
Chukunko nyole bube
Ika
Odi
Nambo
Jesus, Uchine. nata kembe ndu fere ndi ya osimiri aga mabonwa ya nano ni mogu ya chukunko nyole bube dika adi nambo chai adika adita adika adita kembe ndu fere ndi ya osimiri aga mabonwa ya nanoni mogu ya chukunko nyole bube ika adi nambo
I'm nugia o Abiri Anabamu kuneba Onye genye mumiri kawa
Where our spirit shall sorrow no more. melody of the sun is a song of victory. We shall sing the beautiful song on the beautiful day where our spirit shall sorrow no more. Oh yes, where our spirit shall sorrow no more. Sing the beautiful song on the beautiful day where our spirit shall sorrow no more. Where our spirit shall sorrow no more. We shall sing the beautiful song on the beautiful day. The melody of the song is the song of victory. We shall sing the beautiful song on the beautiful day where our spirit shall sorrow no more. Where our spirit shall sorrow no more. Song of victory, we shall sing the beautiful song on the beautiful day where our spirit shall sorrow no more. Oh yes, Lord, where our spirit shall sorrow no more. We shall sing the beautiful song,
the beautiful song
on the beautiful day. The melody of the song,
the melody
is a song of victory. We shall sing the beautiful song on the beautiful day where our spirit shall sorrow no more. Where our spirit shall sorrow no more.
kibuntu kwasi obin nani I nyere maka biko we kudo kugi buje I si o token kibuntu kwasi obin
Give you see you.